guys like content like this, please, please, waxaan ku ka codsanaynaa inaad like ino saartid, inaad subscribe kana ku dartaan meesha cas cadeeya.